Padziwe online TV.
Tokulandirani padziwe online TV.
Mwaswera bwanji kwina kulikonse kumene inu muli.
Izi ndizimene adalankhula Brian Banda komanso ndi ma delegates osiyana siyana amene amawafusa mafuso osiyana siyana amene adayima kunja kwa BICC.
Tingozungulira zungulira mu ena inu mwina simunaone ma delegates ndieti timve kuti akuti bwanji. Nimenezukuchitikira kuno ku Bingu Convention Center mumzinda waliongwe. So mene nanenera moja kuti anthu landira chakudya mukhoza kuona apa anthu ali bize kulandira chakudya. Kuonetsetsa kunena kuti zonse zikuyenda bwino bwino. Apolisi nawo amamva njala akulandira nawo chakudya chimenechi. Anthu akachokera kumeneko monga mmene mukuoneramo akumabwera apa kulandira chakudya chimenechi umu mkangati munali nyama umu yatha. Zikuyenda bwanja
mayi kunjoya ndithu.
Malo ogawira zakudya ngati amenewa alipo angapo ndithu komanso mukhoza kuona kuti ayi ngakhale akhangata pa atolankhani kukonza zithunzi kuwena kuti zikuyenda bwanji. So mukhoza kuona ndithu kuti anthu pano akulandira chakudya komanso ena amaliza kale ena ngo kukambirana zina ndi zina mwadyakala mayi.
Sinaje. Matikiti sina basibe. Tuma.
Simuna batsuri
tikiti. Matikiti yansanje tose sinaje apa.
Aubereka matikiti ndani. Ai chabwino. Amai lunch ikuenda bwanji. Convention.
Ine ndalandira mwa chisomo pano nango khala ngobwera chifundo kuti patsa tikiti. Ndinango khala.
Kodi kuti udye ufuna kulandira tikiti?
Twe. Wapanda tikiti sudya.
Akunsanje sana ndile uzakhala.
Ife akunsanje kuti kupanda ngopasedwa mwa chisomo aba anzanga ndi awasana landire.
So pano amai
sinandire.
Ngezi khabanyi kunthaya yakudya kupita.
Apita kaya ngana amene akugawa matikitiwo akubwera kwati pasa.
Chabwino. Gulu la kunsanje ili khangati silinalandire koma ndikaona apa atsogoleri. Convention ikuyenda bwanji convention?
Convention ikuyenda bwino.
Mwajakale.
Ndajakale kukuta simuona kudya mielo yake. Ndithu lachimwene.
Ama it live by Times Television convention ikuenda
bwino. Convention ikuenda bwino ndithu ngati fachi ya marama ya Congress Party tikufuna kusinda zinthu mogwiza ndi mawu amene yankhula Dr. Lazarus Chakwera. Tufuna kusinda zinthu mmene anena Dr. Lazarus Chakwera kuti tisinthe munthu oti ife achipana atithandize osati.
Kodi msonkhano mufuna musinthe anthu?
Yes, tikufuna tisinthe adindotu.
Ufuna ngati muvotera adindo.
Iyayi tikufuna tisinthe zinthu izi siza kubanja iyayi ndizachipani chipani ndi cha aliyense. Tikufuna kuoza zinthu achinyamala aliyense apeze mtendere ku chipani cha malo Congress Party.
Ndiyo ndizeti mwajakale.
Taja ino ndi fruits kumazuwa kale kuboma siku manama.
I say.
Yes.
Kani njo kuti sufere kungosintha ya.
Okay.
Koma tikonzetse. Mwezo konzetse?
Inu delegate wako mwachokera ku
Planta.
Okay.
Limbi.
Okay.
Majinjiri.
Okay.
When is it wet? Njo kumene kuja kubwera kuno.
Yeah.
Chime tufare pange. Mwiona liti? Kuembira liti? Mujona.
Mawao mwe babanji.
Ndipo 100% correct.
Acha bwino.
Well organized.
Well organized.
Kwa mbili. Amene alicholinga jina, pribe mina kuona iye.
Okay. Natokoza kwa mbili, tikulankula ndi antwosi ya nasiana, mukoza kuona hapa kuti, akula akulu, akudi hapa mene, kumatu hapa ndepa jedu atwa. Hapa pa jedu atwa hapa kula akulu. Hapa pa jedu atwa.
Ndipo taja kwa mbili.
Mafruits.
Inde, kwao nina kunoko PSC mafruits.
Songkano wayamba kwanyi?
Songkano wayamba bwino kwa mbili. Mwakuti ni mmeneso wayankhulira presidenti atiwunikira zoyenera kuchita ngati ife maderekezi kuti kachita motani.
Mukuonera kanema wa Times tikulankhula ndi anthu osiyana-siyana kuno ku convention. Amayi mwachokera kuti
23.
Ku 23. Msonkhano wayamba kwanji?
Wayamba bwino kwambiri.
Yangana kukuonera muli pa TV.
Mm.
Wayamba bwino
kwambiri.
Mwajakale.
taja tika taja abeso
aya mutikuda mutikuda ay mutikuda yaya kodi munthu ungaje zonse
ungaje ndikuja ndithu
oho
if I mcb
lakulatu boma
acha bwino
lakulatu
ay ndi mene tikulankhulira ndi anthu osiyana siyana kupatsana nawo moni muli banja mayi
zikuna ka inu
mwenye kale
ine ndi mayi mitomoni ndaja kale kunoko ndipo ndakhuta
eh
district yathu ya chilazulu tsaname tikuyamika taja kuyambira mama wa breakfast
breakfast bompa
ehe komasa pa una pacha kudya chabwino taja ndithu takhuta ziko mukwambiri
kuembekezera zotani masanawa
pano pati kuembekezera kukasankha ndithu mwadongosolo komasa mozindikira mwa umuntu kutasogolera mena tingathe kwasankhawo ndithu apitirize kugwira ntchito bwino pachipani azipanga zofuna anthu a Malawi
iya idu ababa kuoneka kuti paujedwa atwa
mene mkundionera momo ababa ichakudya ndithu ndi
kudyerera
kudyerera
kudyerera convention
kudyerera
chikudziwe ine choya
ine ndineona bujo nyirongo big joe
oh big joe kodi big joe ndinu
yeah. Chipani cha MCP ndi chipani cha demokrasi. Ikusatira fundo zimene anthu akufuna. Ndiye pakali panopo.
Alengeza kuti kuli ndewo.
Anthu ena kukulankhula kunja kuti kuli ndewo. Koma kunoko chimene tingauze mtundu wa Malawi kuno kuli bata. Ndi wina aliyense akusangalala ndipo akuyembekeza kuvota mazuwa ano kuti tisankhe asogoleri athu amene tingaike pa mpando. Amene oyenera kuti akatenge mipando yoyenera.
Zonse zikuenda bwino.
Chili chonse chikuenda bwino. Ngakhale mukuona ma delegates amene mukuona apapa aliyense chakudya achipeza.
Kuma kunsanje namwana ndi ya kunsanje kuti sada ndile makupo.
Ah makupo na kugaidwa chimene chikuvuta ndi makupo na kugaidwa kwa asogoleri awo. Ndiye iwo waenda kupita kwa asogoleri awo akafuze chifukwa chipani si chingaziwe wina aliyense. Koma timangopereka kwa asogoleri. Asogoleri ndi amene akusamala. Ndiye ngati anthu akunsanje akudandaula ine ndikupempha apite kwa regional chair wao akawathandize.
A big show.
Zikomo. Zikomo kwambiri bwana Brian.
Zikomo zikomo. Zikomo kwambiri. Tikulankhula ndi anthu osiyana siyana kumva ndemanga zawo komanso kumva kuti kodi akuti bwanji pazimene zikuchitika pano ti live by times television atsogoleri tikudziwe ndi live by times television yangana nu msonkhano kuenda bwanji
ansonkhano uenda bwino ndithu
inu son delegate
ya ine ndizika basi ndangobera ndithu ya komano mwina ubwine kwambiri taona bo zimene ya president ayankhula nkatimo
yeah.
Tinaona bo fundo zina zimene anayankhula kukamba za kumanga umodzi kuti chipande cha Congress pade ndi chipande chachikulu mayi muno komanso ndi manthu wa zipani zonse kuti ngati ma delegates komanso anthu amene akuimirira amange umodzi kuti kupatula kukangana kangana koma anthu ndi fa amodzi komanso ndi cholinga chimodzi ndiona ngati zimenezo zinali zolimbikitsa kwambiri zichapa chija wamanena kuti kulira kwambale sikuononga koma nthawi inakumakhala kutsuka kuti zinthu zimene
tinazimva kwambale
kulira kwambale sikuononga nthawi zinakumakhala kutsuka kuna kuti zinthu zimene timamva ndi zochirika chika chipulikiri chimene chinalipo chimoneka ngati kuti mwina tsogolo palibe kunali kuti chipanichi achimange chikhale pamodzi apange zisankho kena kwa tuone kuti kuchoka pamenepo tibira bati
ayi chabwino tathokoza kwambiri mukuonera kanema wa times tili kuno ku mufuna mulankhule nawo times ndiyanu
ndine delegate Brian convention yopambana ndamba kale kale kuvota koma na convention ndi yopambana kuchokera chitipa tunsanje anthu ali pano ndipo tikuja mokwanira ndithu ndipo ndikupempha president yathu zimenezi kuchitikazi zipitirire ine mayi muyawa sekretari walilongwe abani muna muzinda walilongwe sekretari wake ndine
mwakonzekera kuvota masana
mwakonzekera kuvota masana
makandidate anu muli nawo
munthu onse tidasanja kale
koma ina jamala ndira ndalama aja simukamvera isoni
ayi sitinalande ndalama sitinalandire ndalama chimodzi modzi we Brian mene wabwerera kunoko akupasa malawa
Akupa
office ko office eh ko office
ifeso office yatu ndimene wayiona Brian ifeso adiba sako kasopo kodi tikabwerera tikapeze ukasopo koma drama sitina mulande munthu ai
mangobereka oka
oh ka kuti anthu awa convention yakapeze kokena kaka kamabwerera ku nyumba eh
aita thokosa kwambiri sikoma kwambiri tikulankhula ndi anthu osiyana siyana kumva ndemanga zawo enanso ndi awa pano ma delegates msonkhano kuenda bwanji ti live pa Times Television
ukuenda tu bwino
mwajakale apa
tadiakale tu yeah
ukuona kuti mwakhuta tu kwambiri
takuta kwambiri so ndeti kusangalaso
kwambiri paka ka fruit
eh kabuluyi ndeti kuendaso bwino bwino so chabwino
madiba
Is a Tolano and Macora Chomene.
What do you mean when you go to
Porto?
When I'm Macora Chomene,
Chomene, and the upper to Indiawaka, Kutingo Soikwane, Yautisolinga was it.
It's in Alano, and the Nova.
And the next at Gondwe, Regional Treasure. North.
Mazengraudi.
Oho. Msongano kwenda banja smoke.
Msongano ro ende bwino kwa mbili.
Eh.
Wali baliba sichibani chimene chidzapo seso chimene chimene.
Oho.
Eh.
Ai chabwino.
Zikomo.
Kuti akalandire chakudya, ndipo akalandire chakudya. Ewa muli banja.
Tiri bwino muli banja.
Msongano kwenda bwino?
Ah, uyenda bwino kwa basi.
Ai chabwino. Ufuna chitwala. Ndaona ndithu ku madelegate namene wande ajiloba panchekedwe yomwe.
Banda.
Oyi nundanda?
Eh, Chris time Banda. Eh.
Komande kuli nchito.
Nchira kese ya masewera. Ilipo pano.
Koma ukhangira mwala waso pangono.
Ah, isi nala, sine mamwaso. Koma kungo sangalala kuti watu ndi Chris time Banda.
Ndiya Chris.
Eh, ya.
Katikoza kwambiri. Iya ndi mene tikuchitira pano, kulankhula ndi anthu osiyana siyana. Ama iti live pa Times Television, so kano kwenda bwanji?
Kwenda bwino kwambiri.
Eh.
Tili nchisangalalo kuti zimezi zithekele.
Mwajakale?
Tajakale.
Oho.
Pano ndifo okhuta ni
nkhuta. Ai muoneka kuti mwakhuta.
Takhuta. Kuna ku Dowa West.
Oh, Dowa West. Inuso?
Eh, ine nachokela ku Dowa West.
Inuso a Dowa West.
Eh, naona kuti zinthu zikutha bwino.
Zikutha bwino.
Eh, tindi chisangalalo ndithu.
Ai chabwino. Ama iti mwajakale kuti?
Tajakala Dowa West.
Dowa West?
Oho. Dina chalede.
Acha. Inanda? Achale.
Chalede a district.
Achale a district.
A district.
A district.
A district.
Achalede. Zuyenda bwanji kudowa.
Zuyenda bwino. Ai, modi anthu olusangalana ndithu kumeko. Anga khalewe na olufunafuna kuti uyenuyu president wathu akafikile kumeneko mmene uyakhale ni president otsagana naye kuti ayendetse chipani tufuna kuti akwaniritse koseko. Ya.
Achalene. Tikuthokoze na achalene.
Zedi ndithu kuti uniform zofunika kumudziku.
Ezona.
Vantu tikuti tikalandira vantu lulandaso kumene.
Ah, yes, they
are. Inde kanga sithi ufuna kuti tikwanise chipani.
Ezona.
Inde ka.
Ayi tathokoza achalene. Mwina anthu akuone nani kumudzi mwauza kuti mwafika bwino kuno.
Ta ndiyakuza kuti tafika bwino. Kujaso taja bwino. Zikomo.
Achalene madzulo abwino achalene. Ya indi mene tikuchitira pano pa kanema wa Times.
Dziwe online TV musaiwala kupanga comment, kupanga like, ndikupanga share, post imeneyi zikomo kwambiri kwina kulikonse kumene inu muli.